sacó Dinguele. Dinguele. Fula me sacó Dinguele. Dinguele. Fula me sacó Dinguele. Fula me sacó Dinguele.
Makhosi wena ngubaba umntana kho ngibheka kuwe kanje ngisacela nje ungivukele kuye yonke imikhuba emibi engizohlanganabezana nabo la kulo mhlaba lo uphinde ungibonise indlela unginike namandla ukuthi ngifeze wonke amaphutha wami ngifezele nabanye abayideservayo le nto le ndlela yinde kodwa ngentando yakho ngiyazi ukuthi sizoyihamba sonke singabantwana bakho kahle nje
Apelo moya pela vano muna basebenza kakhulu na kwethu Sina kyomele sibeke nkosi ngikalula mna kwethu Ya moya mibi ngeke zisihlule ngiyafunga Ene ngiyakuzwa Yabona ke fine Ndah Ngiyakutshela mina Hey fine Ndah Uzophumelela Lalela mina Ngizokuthandazela Tululululu Lululu